kwangathi uNkulunkulu angakubusisa. Sibusiso senda lebe kulukhuni kube lula. Sibusiso senda lebe kwesinza kwethwaleke. Sibusiso senda labe kungahambeki khona kutholakale indlela. Sibusiso saNkulunkulu sikupha kuphumula noma indlela iyinze kanganani. Sibusiso saNkulunkulu ngeke sende tindvo bese tiba timfishane. Kepha sibusiso saNkulunkulu sitawuba ngemandla akho ngesikhathi tindo letinye kungathi atifuni kulunga. Hlala ubuseke sisahlanganyela kuso sinkwa sakavuka udle. Encwadini yamaKorinte 2 sahluko 4 verse 17. Ngobe lolu sizi lwethu luncane futhi lwesikhashana. Lusi lungiselela ingatimulo lengenawo linganiswa yaphakade. Makukhona lokulusizi, makukhona lokukushayile, kumele uthathe ngekuthi lusizi lwakho ukwemukele kuthi loku kube yindwo lekubangela lusizi. Lithinike esingisini lithi our light affliction. Ngicela uhlanganise nemagama lathi is working for us. Ngalamanye amagama, our light affliction is working for you. Lolu sizi lwesikhashana luchashiwe lutosebendela wena. Konke lokukulethela lusizi kungabe tindvo, kungabe timo, futhi kungabe bantfu. Kuchashiwe kuthi kutokusebendela. Kungatike kwenta abantu labanye beve ngazuthi basuke bawinile mabakuvisa buhlungu. Nkosi yami, kube bayadi kuthi basebendela wena ngabe abavumi kukuvisa buhlungu. Bobuta bomnakabo Josepha bangakucocela kahle tindzaba bathi thine samthatha umnakethu sathi simvisa buhlungu futhi sathi siyamvala siyamlahla eve buhlungu bekugcina ngqi sathengisa ngaye wevani ngibo labachamka kuJosepha sebalambile bangasambone kumbona sebalambile sebaguca bathe ucela lipalishi bathe ucela kudla. Lolu sizi lwesikhashana laluva Josepha bekungumsebenti lowendekako alungiselelwa tindo letinhle naletinkulu kakhulu. Lolu sizi lwesikhashana kuthi nje alukabhalwa kuthi uyathi lendvo le lekuvisa buhlungu ichashiwe kahle kahle into kukhicitela ibuhle ingatimulo. Mangabe ke sewucabange ukuthi unebantu bayakwakhela wakha indlu, mangabe umakhi ungamboni uye ucabange ukuthi kusho ukuthi kutawuthatha isikhathi kuyadileyeka iproject yami sengidawuthatha isikhashana kungena endlini yami. Kepha mawumbona umakhi achamuka uyeye ujabule uthi indlu yami itawuphela masinyane ngingene ngilale ngiphumule. Mangabe ubona lusizi lucalile luyasebenta ubosale ujabula kusukela lamuhla uthi sengidawuphumula ingatimlo yami seyitawukwembulwa. Mangabe uyaphila nje isikhathi kubede lusizi ubokwathi ukuthi kusho ukuthi indoda yakho atilungi ngoba kuseta uthatha isikhathi ukuthi loku lowakhelwa kona kuphele kuze ute ujabula. Bonga uNkulunkulu noma kuphuma tinyembedi. Bonga uNkulunkulu noma uva kwangazuthi uyahlushwa kakhulu leni ngoba loko lokukumbinjako loko lokukuvisa buhlungu kuqashiwe kusemsebentini kuthi kukusebentele ingadi mulo leyawuba yaphakade. Amen.